Extra. Ngiyochithayo Extra Senokuthikeni namhlanje sinesivakashi sethu esifuna ukuzoxoxa nathi ku the Extra uStayela Zakuthi. Ngibulise nababukeli be the Extra. Asiqalele man buti man. Sivile uthiwa buye kwi auditions ze idols. Uthe uthe kuproverb ucela auditionela yena before you auditionela i judges. So uthe proverb wamamela kile audition yakho. Xa umbuza wena ngaba injani uthiwa wahleka uproverb. Hleka kwasani. Hayi buya vaya. Isuzu ngale show yakho.
Let's turn away. Let's turn away.